He maha ngā panonitanga ki te aroa kapa o pango Māori mo te pakanga tuarua ki ngā whitiana a tēnei rā horoi nei Rotorua. E tika ana hoki I te mea nā te kaiako tonu, nā Clayton McMillan tonu te ki. He mea whakawiti, he mea whakatūoi rātou e ngā whitiana I Suva I tērā wiki. Nō reira tuatahi ki te rangapū Paumua, kua whakatakahia a Akira Iowane I te tūranga Pouaru, kia riro ai mā te whatu moana, arā mā Whetū, Kamo Kamo Douglas, taua tūranga e kawe. Kua hoatu hoki te poraka o te pou whitiki ki te tokatū moana o ngā kahupeka, kia paripari a Parkinson. Ki te rangapū Paumuri, he whatu moana anō, ko Bryn Hall te ingoa, a te kairau I mua atu I te o pangora ia te toiroa tahuri orangi. Ko Sean Stevenson te haika, a ko Alex Nankerville te topapu, Whai muri ho I tāna mahi pai I te rā wiki I te wā eke ai ia ki te mura o te ahi I te pai a whakahirihiri. Nō reira, I te whakangungu tēnei kapa hou nei I te rā nei, mō te hemo tonu atu. Hei tāra paira tāwhai I whakangungu tahi rātou me ngā kaitākaro e wawata ana ko rātou ka mau I te poraka Māori a tōna wā.
He tukinga Māori ki te Māori, tuakana ki te taina.
Ko ngā whiaku I runga I te A whira I te rānei, he mīharo, he pai te tūtaki atu ki ngā kaitākoro pairau o te ao.
He whakaharatau ngā tahi te mahi I te rānei mō te kapa ōpango Māori me te kapa Māori I raro I te rua te kautau. He whakarite I a rātau anō mō ngā tukina nui ki ngā kapa o Whiti.
And there's some big Māori under 20s, eh? Jeez, when I was 20, I wish I was that big, but now I was good, eh? They set the tone pretty early. I think a few of the boys are a bit bruised up from that training.
Ko te pai ngā tū hoki, he wheakoranga pai tēnei mō te hunga o a pōpō, e whai nei ngā tapuai o rā tau tuakana.
To run out and have an opposed training and to connect and share a few ideas, I imagine would be a big buzz for them. And hopefully that inspires them to go on and do really well in their game against Fiji on the weekend. But ultimately to aspire to, you know, higher levels moving forward.
And so getting the opportunity to just jump in, go against these boys, run against them, run alongside them, and just learn off them was an unreal opportunity for us.
Hei tā ngā kaitākaro nei ahakoa te tukinga nui, ko te mea nui ko te tākaro I mua I o rātou whānau te kāinga.
Like, get them on there, bro. Hey, that's the advice, they throw in any little pieces they can. To help the team, and that's because they care. They care about the history of Māori rugby. They care about myself doing well as well.
Being home is always special, and to wear the Māori jersey is just like being wearing the All Blacks jersey. So that'll be a proud moment for me and my family. Just can't wait. Pretty excited. Just trying to make sure I build into it slowly.
He wero nui mā ngā kapa e rua. Rā pāra tāwhai te karere.